ziago akayaga nikiyaga imibande yose ingunga mahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu wabubonye rimwe agenda tamacumu.
Namoro cyane
ndabaramukije.
Ego mu mimi amisi yose muzanzwe mukore kimwe yewe.
Sanzwe nkora umwuga wo kurima.
Ego hama ku izina ryanyu mwitwa gute?
Nitwa Ndayize Fabiano.
Ego musanzwe mu bamuntariye.
Mba mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka ku musozi witwa Nkurunzi.
Ego murakoze cyane. Hama hariho ikiza kimaze iminsi cyugarije isi cyitwa coronavirus mwamukije?
Ego ndacumva cyane ndacumva.
Muragerageza kucikingira?
Ego ibyo badusaba turabikurikira. Kiza na cyane cyane mu kugira fyo ndankarabaho tubaye kugira ngo umuntu wese yinjira mu rugo abanze gukaraba.
Ego
byo turabikurikiza
murubahiriza ibyo byizuko. Ego hama ngomba muri batakwimigani murayizi.
Ego ego
murashobora kutubwira umugani mukiganira umugani mukaducira umugani
kandi awubagire ku muriri nsanzwe ndima ndababwira umugani wo kurima kandi mugabo harimo n'impanuro zijyanye ko intabarigwa ibarigwa nuko amaze atukuye. Ego hari umugabo rero tutarinze guca kure umugabo yitwa Samunyuma. Hanyuma Samunyuma aragendagenda akitegereza ahantu arima kuko yari asanzwe ari umurimyi abona ahantu hari itongo ryiza. Mugabo bakurambere baramubwira bati yewe Samunyuma urabona ko ukiri muto naho ubona rijya tongo ari ryiza rijya tongo ntiririmwe rijya tongo n'uririmye nta kintu na kimwe arikura. Uwo Samunyuma kuko atumvira bakurambere aravuga ngo nzokwigereza ari bugeze hanyuma abone acaragenda kuri iryo tongo aragenda gutema atemye iryo tongo ariko aratema ibiti byari bihari azabona ibi abantu ibintu bimeze nk'abantu biraza biramubaza biti mugabo urondere kiti jewe nagomba kurima haha ati none uyu munsi ukore kiti ndatema tirindira turaje tugufashe. Hanyuma bica bifata imihoro hahantu birahatema biraririka nawe agenda yirya ka tibasha titongo ni sawa. Hanyuma arataha bukeye yasubirayo wagiye kurima agiye kurima adoze isuka ya mbere biti mugabo uje ugirane witwa ndite ndi Samunyuma tirindira turaje tugufashe bica biraza biraharima isizi biranzaganya ataha aryohewe abwira umugore ati ibintu bimeze neza hari ahantu n'abakozi ntiwirigura henda. Mugabo ntiyaratse ingaruka Munyuma arateragira imirima biramufasha biratera hagera igihe rero imirima irayangika kuko yari imirima yonwa n'inyoni acarungika umwana kugira ngo azogende kurinda inyoni. Wa mwana agiye acamira tipu ati wa mwana wamirurinde ati niwo kwa Samunyuma tirindira turaje tugufashe vya bintu bica biraza sinzi ingene wa mwana yiyagaje haje kibugu kiramurya agiye kwiyagaza ati wewe wiyagaza urinde ati ndiwo kwa Samunyuma ati rindira turaje tugufashe biramwagaza bimaze kumwagaza amaraso aravirira n'imivi iratemba imaze gutemba wa mwana aracikana acikanye ahera ngaho se wiwe araza aje amarira bugubugu atangura kurira ati wa mugabo urirurinde ati ni jewe Samunyuma ati rindira turaje tugufashe bica bitangura kurira birizi nzuzi zica ziba nyinshi haba nka Tanganyika. Samunyuma n'umuryango wiwe wari wagiye kuraba ako kabarore izo nzuzi zica ziramutwara sije nohahera kohera abagabo b'intabarigwa intabarigwa ibarigwa nuko amaso atukuye ibya Samunyuma birangirira abura itongo abura icyo agimbuyemo kubera kutabarigwa n'intabarigwa z'imisore nuko byama bigenda ziraragira ntizishaye sije nohahera.
Murakoze cyane. Tumva ko umugani urimo inyigisho ikomeye cyane ati kumviza impanuro kumviza kizira n'igitutsi.
Yego
mbega hariho ikirazira mu mico y'ikirumbo.
Mu impanuro no vuga uwo mugano n'iki gihugu ni cyiza cyane nitongo ryiza uravye iki gihugu imana yaduhezaga ije nitongo ryiza cyane mugabo abantu bose barashaka kuri bamwe nabo hanze mbere bananariko mugabo ikibabaje intabarigwa z'iki gihe zigomba kwisamburirako zikagomba kwisamburirako iyo rero utanguye kwisambura kukumvira impanuro z'abandi kuko kubana ni kintu twarazwe n'abavyeyi mugabo uyu munsi urabona ko abarundi bishika bakisamburirako iyo bariko barisamburirako rero inyungu barundi nayo bazigera baronka kuko inyungu nyamukuri iri mu kubana neza
ego murakoze cyane tukugenguruke
murakoze
ego musura kwibutsa akazina
ego nitwa Ndayizeye Fabiano nkabamba ku musozi Nkurunzi komine rusaka intara ya Mwaro imana ibane
ego murakoze cyane nange bari na mwavuze ko murabari musanzwe muri ndi
ndarima ibiraya harima ibijumbu ibiharage eka imirima y'uyu buryo bwinshi ndarima
ego muri mahereza
ke mutari bahawa urije oya jewe ndagerageza ndima mu butungane ndima mu butungane
urakoze cyane
imana baheza ego imisozi yabo akayaga nikiyaga imibande yose ingunga mahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu wabubonye rimwe agenda tamacumu.